Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Liyaqhubeka enkantolo icala lamabhunu aseLimpopo abulale abantu maqeda nika izingulube zabaqoba qoba. Ngibingelele ngiphinde unamukele kuphinda kuphi lanibola khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamukelekele igama lami ngosibonga konke wakantwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Amabhunu amabili eplaza laseLimpopo nomuntu omnyama basemakweng magistrate court ngecala lokubulala abesifazana ababili abasebenza noma ababesebenza eplazini la. Baqeda ukubabulala bathatha izidumbu zabo banika izingulube zabadepuna zabadla. Umbuso ufuna leli cala lihlehlele izithu zika October ukuze bekwazi uku-applyela i-bail. Ufuna leli cala lidluliselwe ePolokwane Regional Court ukuze liyoqulwa akhona. Abameli babasolwa baphikisana nokushintshwa kwecala liye eRegional Court. Inkantolo isivumelene nombuso ukuthi leli cala lizoqhubeka liyoqulwa ePolokwane Regional Court. Abantu-ke baba nokuphawula okwahlukahlukene ngalo leli cala lala mabhunu kanye nomuntu omnyama ukubulala abantu ngehluku maqede bebanikele ezingulubeni. Abantu-ke baphawule kanje. Umholi okhuzwayo uthe umthetho mawuthatha indima yawo kade asiqala la mabhunu. Ujabulile Memela ngekwazi uthe akadedele lo omnyama sithi ukuxoxa naye njengomphakathi. Usabelo Ntshangazi uthe mina ngithi neplazi labo alithathwe life ngaphansi kukahulumeni noma lithengiswe ngemali ihlukaniswe abemndeni yalaba yabagilo. UDelani Inkosi yogobela biyela uthe lokhu-ke kwejezi elibomvu kuyikhotha ngqongo ukwazi ukuthi ngenza into enje kumuntu wendlu yakini emnyama. Ulwandle Zulu uthe yithini i-DA ne-AfriForum ngalolu daba. Bafethu maningi kakhulu amakomenti, ngizofisa mina ukuze ukuphala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalolu daba.